ukuthethelelwa kwizivivinyo kithina abakholwayo. Abafuna ukubona bazobhala i-test, major test. Test of authority. Uma sikhulumi i-test sibhala ke, sibhala uma sibambe ethethelelweni. Uma ukwaze ukuphasa intethelelo nokuthethelela, azi ukuthi you are going a step higher njenge khona. Because it is for ukuthi uthembe nangezinto zakhe because of ukuthethelela. Angikhona ukuthi uNkulunkulu khona anganikeza umuntu izipho zikamoya engathetheleli. Ngoba izipho zikamoya ezokusiza ibandla. So uma ungathetheleli uzosiza bani ebandleni. Ngoba uNkulunkulu angakusa kumuntu ongamfunisi nenhlabele naye athi hamba umkhulekele uyagula. Ngenxa yokuthi awuthetheleke ibhale yento ongathetheleli. So forgiveness is a tester of our salvation or our shame. It's a major. Ukuthi safunda ke esikoleni samazinga phezulu. Okwa ngama test wabhalayo bese kuthi ngeke le